Goomenti, Anambra State. Eguzobela otu Komitii olu maka Amuma, Anambra State National Social Safety Net Project Scale Up NASSP SU Program. Ndị otu Komitii nke bụ otu n'ime ihe achọrọ maka Anambra State itozu etozu maka Amuma National Social Safety Net Project Scale Up NSSP SU bụ nke eguzobere n'obi gọọmenti dị n'Awka site n'aka aka na-achị Anambra State bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo. Onye na-akọrọ ihe na-eme n'obi gọọmenti bụ Emmanuel Okonkwo kọrọ akụkọ a n'uju.
Amụma National Social Safety Net bụ otu n'ime nwunye akụ nke gọọmenti gara aga na Naịjirịa nke onyeisi ya bụ President Buhari bụ nke bidoro n'afọ 2016 nke ndị World Bank nyere aka na ya. Emekwara ka mata na steeti a bụkwa ndị na-enweta erere site n'amụma a bụ nke agba nke mbụ ya kwụsịrị n'afọ 2022. A na-emezi ka e wejighatakwa ya bụ ihe ka e wee hụ na ọ na-aga n'iru wee weta mgbazinye ego enyemaka nke ruru nde narị dola asatọ nke si n'aka World Bank wee weta. Nke a bụ nke a na-atụ anya na ọ ga-enyere aka wee nyere ndị nọ n'ụbịam aka iji wee hụ na ewetara ọnọdụ mara mma ka ọ na-ewube ya bụ otu. Gọvanọ steeti a bụ nke a nọchiri anya site n'aka osote ya bụ dọkịnta Onyekachukwu Ibezim chetara ha na ha ga-adị uchu ma hụkwa na ha mepụtara ihe n'ọrụ ahụ e nyere ha, hụkwa na gọọmenti steeti a bụ nke na-agbasi mbọ ike iji wee hụ na elebara ọnọdụ ndị nọ n'ụbịam nakwa ụmụ nwaanyị na ndị ihe na-esiri ike anya. Ka ọ na-ekwu okwu n'akụkụ nke ya, onye isi nke ya bụ Komitii bụ Kọmishọna na-ahụ maka Budget nakwa Economic Planning, Oriakụ Chiamaka Nnake, onye a nọchiri anya site n'aka ode akwụkwọ kpụtọrọkpụ na ya bụ ministri Dọkịnta Stephanie Keliuzo, kenere gọvanọ maka ịhọpụta ha n'ịrụ ya bụ ọrụ wee kwe nkwa na ha ga-arụ ya nke ọma. Ya bụ Komitii bụ nke Kọmishọna na-ahụ maka Economic Planning, Oriakụ Chiamaka Nnake nọ n'isi ya, onye kọọdinetọ nke Operations Coordinating Unit Oriakụ Nkọli Anyegbunam bụkwa ode akwụkwọ ya, onye kọmishọna ahụ maka agụmakwụkwọ, kọmishọna ahụ maka ụmụ nwaanyị, kọmishọna ahụ maka gburugburu, kọmishọna na-ahụkwa maka ọrụ ugbo, onye otu ya nke na-ahụ maka ụmụ ntorobịa nakwa nke na-ahụ maka ahụike bụgasị ndị sonye na ya bụ Komitii. Ndị ọzọ bụkwa State Operations Coordinating Unit ndị na-ahụ maka iwepụta ihe ndebanye aha maka ihe a na-ekegasị na steeti a, onye focal person na SDG nakwa onye sikwa na House Committee na-ahụ maka Social Investment nakwa ịchụ ụbịam, ndị ọrụ, ndị ike dị n'obi, ndị Civil Society, ndị National Management Agency, ndị Pension, ndị Social Insurance Trust Fund nakwa Anambra State Health Insurance Agency, Anambra Chamber of Commerce, ndị Cash Transfer Unit nakwa onye ndụmọdụ pụrụ iche nyere gọvanọ n'ebe o metụtara mmepe bụ ndị sonyekwara na ya bụ Komitii.